Ko te karangatanga e mōhio whānui te ana, ko Ngāti Raukawa te au ki te tonga, ko ngā karanga hapū o loto, ko Ngāti Huia te karangatanga nui, Ngāti Pare Raukawa, te tū atu ki a Ngāti Pare Wahawaha. Engari, te tā ki tōna whāia, no roto mai o Hauraki. Tōna whāia e karangatanga hoki anō. Tōna ki roto o tonu o Ngāti Raukawa ki te tonga nei, ki a Ngāti Kikopiri. Tōna pāpā, ko te ingoa mōhio anau, ko tāmihana te hoia paka ke taiari. Winiata, tōna māma, tōna ingoa I mua I te mārena, ko Jobs, o Alma Job. Ki whāia te MBA, ki te whare wānanga o Michigan, me tana PhD. Tōna I wehe atu I Amerika I te tau 1967. No reira, āhua 67 tau I Amerika, ka hūnuku ki Canada, mahi ai, aia, ki te whare wānanga o British Columbia, ne, no te hokinga mai ki ki Aotearoa nei, ka hoki e ki Wainganui I tōna iwi. Ka kitea I te rā wā, kua tā mate mate te reo, kua tino mohoriri wai, o ngoi kore nei, ngā iwi o te takiwā nei, me ana kua moke moke ngā marae e rātua āhuatanga katoa. Ka mahala tēnei, ana me waihanga tetehi, kaupapa, e tūrangatira anō ai. E whā ngā mātāpono, o te whakatupuranga rua mano, ne? Ko te marae tō tātai tino te kāinga. Kona te mea tūtai. Te tūarua, ara, ko te tangata tō tātai oranga. No reira, me hāngai te titiro ki te tangata. Kei reira, kei te oranga. Mo te iwi, te tuatauri ko te reo. E taonga tuku iho. Tua whā, te mana mo tuake. Tākua mau mahala nei mo tōna whāia, tōna māma, tō mate kuia. Kāre he tikanga I tēnei au I tuatu I te whakaiti. Ne, waiho mā te tangata koe e whakarangatira. Ne? Waiho mā te atu koe e kōrero. Ka warawa koe e kōrero mou anō, o painga, o takoha. Ne, ki te ao. Nore re koe e tērā.